ungasoze kuphela amandla uphila kwami kusekelwe ungasoze kuphela amandla umoya wami usekelwe ungasoze kungijabise ingqondo yami isekelwe ungasoze kugubukele.